ujele uye wajonga ke isequence elandelayo apho sino 0 3 8 15 24 35 iqhubekeke iqhubekeke naphakathi ke siyazi iphelela phi uye wabona ngokulamanani a 1 less kune square number ngu 0 ngu 10 yokuqala 1 square tabata 1 2 square tabata 1 3 square tabata 1 4 square tabata 1 5 square tabata 1 iqhubekeke uqwakho wenza iconjecture bayinto nth numbers wangu n squared tabata 1 uconjecture ke ibona ngaligama elikhulu kakhulu iconjecture ke lihlobo loqikelela ngoku xa ijonge le sequence uthe wayehlala utya la sequence wabona into yokuba iyawunyanzeleka ngoku i-general form ke ngoku ezayilandela ngu-n squared tabata 1 akaqinisekanga kakhulu uba izawanjani nxa into akayazi uba izawuqhubeka kanjani la sequence nxa into bengatshintsha ke ngoku kodwa uye waqikelela into yokuba ngaba ngu-n squared tabata 1 kule nto ayibonayo apho kula sequence ayibonayo asiqinisekanga izawuba rayithi na ngenxa yento yokuba emva kwala 35 mhlawumbi ingatshintsha la sequence ibe ngu-2 okanye 500 okanye 20 okanye ibe ngu-0 asiyazi yena uqikelele kule nto ayibonileyo wathi hayi ke izawulandela ngokule pattern ke ngoku n squared tabata 1 iqhubeke kanjalo asiyazi kodwa ingarongo kodwa mhlawumbi asingayibona i-sequence iqhubeka kanjani asiyazi into esinoyenza nje sinoqikelela nje ngolu hlobo senze ngayo siyihlalutye le esiyinikiweyo i-pattern siqikele into yokuba izawuqhubeka nje ngolu hlobo loo nto ke ngoku izayenza ibe rayithi ngokula pattern ke ngokula n squared tabata 1 yiloo nto wenza i-conjecture uqikelele uba izawuba ngu-n squared tabata 1 ke ngokumbuzo uthi usebenzise i-inductive reasoning na uJill uyisebenzisile i-inductive reasoning na uyisebenzisile i-inductive reasoning yiloo nto i-inductive reasoning i-inductive reasoning kukujonga i-pattern okanye le sequence ubone ngokuba okay uyayibona isebenza kanjani kanye kanye ukwakho ude enze ngokuqikelele ngokuyihlala utye uqikelele into yokuba ewe iyawusebenza kanje ngole pattern apho uzawuthatha i-squared uthabathe 1 uthathe i-index yakho i-squarish ugqako uthathe 1 uthi squared uthabathe 1 senza ngole general term general formula ke ngoku ufumana ngokulo nth number yethu uba izawangulo n squared tabata 1 yiloo nto sizawuthi ngu-inductive reasoning inductive reasoning awuqinisekanga uba irayithi kodwa ngokujonga kwakho ngoku ezi nkcukacha uzinikiweyo ngoku wenza uyaqikelela into yokuba izawuqhubeka kanjeyana la sequence yiloo nto ngoku i-inductive reasoning.